qoben maroonadi laba cmo quseen miyay miir beedas qoben maroonadi laba cmo quseen inala maxbiyo kalgacal milan maashee farxadi magaabine maashee farxadi magaabine